ari nk'ikintu wo kwibagiriramo tubatuza ati naka niwe yagutwaye wewe naho kwavuga ko bagiye ikintu tubatuzi ko wagiye niyo modoka canke utagiye niyo modoka no kuvuga yuko ubwo budetaye bwose bwose tubatufise muri Odeta hama ubogira ingorane bien sûr urumva ko dushobora dufise aho dushaka kurondera parrainage mu kirundi
aho kantu
mesha no kivuga uti mu kirundi parrainage
aho kantu parrainage barabitahura uzanye umuntu akacha akokurusha application yu mu telefone yawe haga ni banga huunye ni banga uzanye umuntu ni 5000
bo ni 5000 mu kuvuga yuko apana gukure kumuzana ngo aragize inscription
oya arakoresha arakoresha
aravoyage avoyage ku rugendo rumwe urugendo rumwe voyage mwe yogera cyo automatically 5000
yibaz Yumbi bitanu gura gusoma kuri application yawe
urumva ako nakantu kakabijya twovuga
ahubwo rero razi kimwe kandi rero umuntu ari hafi yanjye afite telefone ya Android ndakoresha yuyu hama nimwamuha tuzuyagabura
ubu ku mugoro wa mabisi yarabuze ugacha usanga hajya kuri ya rebisi huzuye demire imirongo itagira kwingana wewe uri hajya washobora gufata telefone yawe ugacha verifya eske ko ngiye par example mu kanyosha
ntamunagiye
mu kanyosha post rugendo ugacha wigira mu mutekano ntangere oyo kuja gutona umurongo hajya urumva ko bica byoro no precise yuko kuri yo data umushoferi ntasha avuga ngo amahera ngo je ndikundishingira ya imodoka iharura ku birometero ubugiye naho no vanga hakushika muri ville iraharura urumva amahera aguma ari munsi
Usanzwe ufata urugendo wenyine kandi ufise ibibanza mu modoka. Cyangwa ukunda gusaba lift imisi yose. Kuko tukoresha Odeta application nshasha y'ingenzi hanyuma mugafatanya urugendo. Ukoresheje Odeta ugenda wisanzuye, uzimbukiwe kandi mu mutekano ntangere.
Odeta, gira icyo ukoze, ugire nahuja.
Niriwe mwaramutse murakomeye neza aho muri abataguwe neza ni mwihangane ariko musenge Imana irabafasha ko Imana irumva namasenga shaka kandi musenge je nitwa uzira koze ku bantu batanze ku bantu baravye isha no bwa mbere cyane ku bantu batari badakunda YouTube biyaguye ko cyane bayiravye kubera ko petatije abantu gatukorane babazi birashika badatsonga dukurikirana itwa Siren Vibes niko iyi channel yacu yitwa Ili kuri Facebook, kuri Instagram, kuri YouTube, Hosy, ni Siren Vibes, kuri Facebook mga hariko 21. Siren Vibes TV 2021. Kugira ni muze muri hindi. Ya mbere, ya itariko 2021, ni ya indi watu kiwa gira mrabzibu kare truk mashan kwa watu hakinze. Lero ilachari, koko rako ni abai tu kivze, niwae fuchangu wa hindu lizina, nikichiriku mkabo. Hariho, iindi fuse 2021, niyo ya dukoresha, uinibara mjaku following. No musiye ndi kumara abantu maze igihe mvuga maze igihe ndabavuga ndabaririmba mubona mu video yabo bla bla ariko ni mwari bwa ni sega gato nugira batubwire batwibwirira ibintu byabo ko je ndabavuga mugabo bivuze bo bira rutakunje no bavuga kora burya ikintu kivuga neza nyene cyo ni Odeta mwara yumvise mwara yibonye narababwi ukuntu ikora ukuntu ukuntu ifunctiona abantu ni ko ari application ya covoiturage kujya mwumva za Uber n'izindi uba itwa tuvise yitwa yacu yitwa Odeta nabwo ari Odeta bantu b'Imana si Odeta zina ry'umuntu ni Odeta O D E T A zonyene urundi kumwe na nabayihagarari Niko bivuga bagiye baratubwire byinshi kure ko abantu bose barabambaza ikora gute barafise imiduga ushaka kuja ruguru ni gute ama déplacement nka basigurira mugabo ubugira biragyoshe ko umuntu akubwira ikintu ari nyene cuko niba bafite na nyesho zitomoye cyangwa nyesho za vrai z'ukuri kurusha kuje no babwira reka yo ndabakire hama batubwire badusigura ko najende mu bantu bafana Odeta entretemps de moi no ni moi bayikunda kandi bayizi mugabo kubera ko mfite iPhone imwe bose kuvuga ko kumaye gutse munya kibazo cyo aba abantu bafite iPhone ko idakunda kwija rero no munsi hari abantu ndabazi impamvu bitaragenda ko batubwire impamvu nimba twarindira canke byinshi kuri application. Yitwa Yves ariko reka ndamuhe umwanya yivuge ababwira amazina yiwe hamatura cyangwa duhere ku mudana. Femme d'abord,
none ibyo biraba applique hose sinzi.
Ndashaje kubya applique cyangwa bya applique.
Okay, ntangora nta kibazo.
Okay. Urakoze kutwemere. Amakuru ya
ni meza.
Usa neza.
Merci beaucoup.
Ni Odeta cyane. Yitwa Miss Neza.
Cyane ni Musa. Ni rimwe.
Ako mu busanzwe wa Musa Neza.
Pansinzi.
Eh,
ça dépend.
Twibwire, tubwire amazina yawe, tubwire n'icyo ukora muri Odeta.
Je nitwa Ninette ikora ivyiza muri Odeta ndi assistant
wawe. Ego. Assistant ndagaruka ko ayimerekana nakirenga anye. Manager.
Ego.
Ivyo meze neza.
Sava, na meze neza.
Nanje meze neza.
Ego.
Sa na ba boss, mega uri boss Odeta.
Ngo kuba boss ni kimwe gusa ndahagarariye Odeta ngaha mu Burundi sinzi ko noca nita mu boss umuga ndi
urumu boss nyene urumu boss Odeta ngaha mu Burundi
ego ndumu boss Odeta ngaha mu Burundi boss apa no munafisa mahera boss pour dire chef
okay biratandukanye kandi nje biratandukanye aho nyene ngo niho nyene bona yose n'umu boss afisa mahera.
Since it has been given to you, Gambir.
Of the call, Hagari of the Tangamo Rund, how didn't win the hook?
Ego Odeta Mokuga Yoko Project Watch on a project Italian Mitangam Burundi, any project Poroma Madushaka Quetanda, Muri East Africa use. Ego.
I come to Kanya in Gam of Rundi was
Ego Murikano Kanya, Novayuko, Twashim, Lega, Rashatabion, or Donne, Commons Pass, or Mame, Twashim, Yagutango, and Gam of Rundi, Hanging Matuzogena to the Tanda, Muri East Africa use.
Ego, I want to wish you about baggage because of your dinner or data. I wish I have got it. Where your application to Ranga is in a gamma, which is in a gamma. I wonder if it's in a gatantine.
Odeta irevura abantu benshi bakunda kugira confusion dabwo bacha bibaza ngo numuntu sumuntu ni juste twashaka kazina gashaka korohera na wa muntu muto yashobora kuvuga yo turondera kizina cy'igi France acha mu cicongereza hari abantu bigora gu pronounce mbwa twashimye Odeta akantu kinjira mu bantu bose yabuwize utiza ashobora kuga pronounce atangorane kandi Odeta si abbreviation ni application yitwa konye ne Odeta kuko benshi bacha bibaza ngo ni abbreviation
y'amajambo
menshi mugabo urumva ni Odeta uko nyene
urumva mwagicere mwafatanye ndome nchamukuramwe Odeta
ego
ngira ni insiguro
oya ntashe insiguro Odeta ni izina ofete
insiguro insi mwatuye gete na gimuntu none
oya numva kuko nabivuze nuko nabivuze twashasa kandi
ngo ni izina nyene
ni izina ya application apandi izina ry'umuntu kuko benshi bakunda kuvyihenda ko bacha bibaza ati Odeta ati numongo numumome arabajama bacambaza ngo mbe wa mumome Odeta akomeye mugabo juste Odeta c'est une application izina twatoye ryo twashatse kuyituko ego
reka mbaze ni net iyo bakubwiye bakubajije kuri iki kigeze zina horo bishura gute
iyo mbaje kuri iryo zina mvuga kari application tuko ndakubwira agenda kuri Play Store
ifaza igereza mike
ikiza wandike ko Odeta ucuyibona ni zina rya application ego na siguro nyinshi
okay Sakare mutubwire sorry mutubwire ukuntu rero ikora daba mwayimvira gute kugira gukora ku ngamu na application kuva cyo haje hari ngamu rundi baza ko hari zindi
oya kuva tiraje sinibaza izindi usanga ari za transport mugabe ibintu bya kuva tiraje pour mamaje no kwa
pango ari abantu rero bashobora badatahura kuva cyo haje nibiki esko imodoka za kuva cyo haje zimeze gute ho je mazibisi nkundo kandara bafimi ya Uber bo barafite imodoka yabo yani kora ko baba bafite imitayo myinshi amafaranga menshi ariko hari abantu bashobora bakubarayira batazi ibyo ari byo kwa abantu je benshi bambaza ati none barafite imodoka itwara abantu ruguru ngo cyangwa turezerivira ngo abantu ngo disa batonda kimakamba habya nta modoka bafise sa depend ariko nshaka mwe mudusigurire bikora gute kuva twaje ni biki hama mwavyumviriye gute kubizana ngaha mu Burundi mu gihe batari babayimenyereye ama ibindi nayo babaza hanyuma kumva bikubira aba byinshi biziranye
ego reka ngirageze kwishura mugambere ko nishura nashaka gupresiza nkuko nako ndavuga nti Odeta nje ndayihagarariye ngaha mu Burundi si nkuvuga yuko nusome des associés trafise abandi bantu batari ngaha mu Burundi bari mu France trafise n'uburi mu Rwanda nkuvuga yuko si je jenyene bahave bibaza ati projet naive ifariko ndabimansiona ubu ego hama kibazo warubajije ni ciza cyane warubajije kibazo ati kuva kiraje nibiki abarundi eske kumenga nti bari babimenyereye nashaka kukubwira ko abarundi kuva kiraje barayimenyereye barayimenyereye mugabo mu bundi buryo kuko dusanzwe tubizi ubu romonde evolue ibintu byinshi biri kubera badigitalize kuva tiraje mu Burundi sanswe hari muga igakogwa mu buryo nyene budashemeye twage twashase kuvyorosha kugira umuntu wese ashobora ku beneficia iyo kuva tiraje be urazi ko hajyana na kuva tiraje ifasha ibintu byinshi nko gukingira isi nk'imidoga ica ngaha ivyuka bigenda birisuka mu ahakwisi biratuma isi yacu itamera neza muga kuva tiraje n'kuva yuko nk'ubu turi batatu ngaha ni twa dufise imidoga umva yuko dufasha umudugu umwe tukaca tugenda tujanye muri ico gihe ibiri cisigara ibitsi nkuvuga yuko ambote yaje tuba twigabanije vya vyuka bibi bigenda biri usukangaha ku isi bituma n'igisenge kimera nabi tuba twigabanije hama nako ndavuga nti mu Burundi kuva kibaje isanzwe hari bamaze kubona isinzi kwa duga ruguru kenshi harya za garde no rusanga abantu bahari barundanye barabimodoka yose je bayiruka ngo gitega kugira muvugane cyangwa ugingozi kugira bashumushobore gusangira urugo rugendo mugabo bien sûr barakuriha uva kuva tiraje sigaye hari twagira rero muri Odeta twashatse kuvyorosha
cyangwa ugasanga umuntu abajije umugenzi ati wowe nta muntu uze zoduga ingozi muri
wiki exactement
kugira ngo mutuzojane hama azoguha amahere
yego fana cyane gose cyangwa asanga umugenzi muravuze ati zaniye umodoka yawe dushemwe igitoro tuzogende ibyo byose umva kuva tiraje sanswe hari mugatwe twashatse rero kuvyorosha no kuvuga yuko twashe dukaya in application oriye kwirugura baza oriye kugenda kwibarabara utazi iyo modoka ihaviva utazi nabantu mugoma mujane twashe dukaya in application ishobora kumeta en relation uwo muntu afise imodoka n'umuntu adafise imodoka wewe wiryamiye muhira cyangwa uri ku kazi urashaka kugenda kuri application ukaraba eske hari nk'urugendo rwo barutegekanyije umuntu azoja nk'igitega par example usanze hari tu fais une réservation urumva ko bica vyoroha uri yo kugenda hari ya kwibarabara ntuzinguraza ntuzingwaza sangapi ntuzingo ninde mugabo avec au data déjà ivyo byose ubizi kuko ni application uri ya tous les détails ego
uri assistant mukorana na Odeta
yego
uri kuraraba kuva batangiye gukora c'est vrai ni bashasha nta bantu benshi baremenya mugabo abantu yubasigira bira ko bitahura canke uravuga nitwira kugenda
oya ni ibintu byumvikana iyo kura musigurira aravyumva cyane aravyumva gose kuburyo bitagusabanye n'inguvu nyinshi gusa ahubwo aho inguvu zibura no kwitangura kuyikoresha kuvyumva
tangiye kwikoresha kandi ubugiye wa ucimenyera
yego
abantu mubona bari kubayakira gute bari ko barayimenya bishara biracabagura ni gikiki cyangwa ni gikiki cabagucana kuva mu ntango kujukurusha ibindi
oh ikintu cambye chatugoye no gutahura dabo umuntu yumvise ko voiturage ibintu bya transport iyo ko voiturage barayibagira bakumvamo transport kazo n'umuntu arakubwiye ngo yumva ngo ushaka kuduga ngo hari bus no ronka cyangwa ngo tushaka kuduga turi 50 nashaka go precise Odeta nta miduga dufise ni ko voiturage nko nari nabisiguye ODB no kuvuga yuko we ufise imodoka urashaka kuyizana kavuga ati aho kuduga mucenye n'ufisi bibanza ibini bigaragara kuki ntoraba abantu tujana hanyuma tugasangira urugendo bien sûr ugasanga baramfashije ku gitoro par exemple urumva muri ico gihe rero nico bita ko voiturage ikintu nk'uko urabitubaza cha tuboye ni gusigurira abantu kuko umuntu ashaka kubwira ati none noronka imodoka akagusanga inbox cyangwa ku ma platform ya Odeta ati none bimeze gute turadushaka kuduga turi 50 or bakibagira yuko nous personne malade a mis du gaz du fils du collège il mis du gaz n'est pas particulier nous couvrons yoko wewe jewe on doit s'afficher modoka à chaque collège à y appliquer ego
ego ni neti ama feedback ameze gute abantu bamaze gukoresha application yaba abafisi imiduga badafisi imiduga
feedback ku muntu amaze kwitahura abavyumva neza kumva kandi ko ari ibintu byiza ego ariko ku bantu batarayitangura kwikoresha sibazo usanga sibazo byinshi batumva nyene no kuvuga umuntu atanguye kwikoresha niho abona yuko ari ibintu bitonze ku murongo sinataratangura afise ubwo abwi ibintu bitandukanye akibaza ibintu byinshi nyene urumva
nibihe bibazo akunda kubaza bikakugora kwishura
ibibazo ashaho nyene ntashobora kumva iyo Odeta icyo ari cyo urumva cyangwa kumva ngo abantu tujana bavuye hehe urumva nibumve yuko nabafite imiduga nabo ukumva bafite ikibazo cy'uko ngo isaha irenganye ko bije kurindira umukiriya ntatahure ku isaha nyene ari saha asanga umukiriya nibashobora kubyemera rero
Okay, hari kibazo abantu bagiye barambaza ngiye ndayivuga nshaka kubaza mwebwe mu mikoreramwe ikibazo cy'umutekano security koko nibaza ko hari kibazo ki nyamukuru ku bantu bose meme n'abafite imodoka badakoresha mu application kuvuga utanga lift bisanzwe ntabwo tije ndi kwishaka utanga lift ku bantu ntazi kubera abantu barabaye babi nshaka guguteza ibibazo nshaka ko ari umugore haguteza ingorane cyangwa ugasangana basuma Security ya bakoresha iyo application imeze gute est-ce que mura mumufise ama coordonnées abo muzi ati atetika ko mukuranu hantu bimeze gute
urakoze cyane ico kibazo ni nkora mutima kuko bama bakitubajije kandi urumva impungenge ntizubura gutwara umuntu tazi ngo yagishije reservation ngo twashaka kubahumuriza muri application yaba umukliya yabo umuntu afite imodoka abo bose baragira ikintu bita inscription ushobora kuza ngo ndagiye kuri application ushobora gupost urugendo ushobora kugirisha reservation utagize inscription muri inscription naho turagusaba bien sûr ibikuranga amazina ukadufotorera identité yawe canke ikintu kikuranga permis de conduire passeport no kuvuga yuko nka jewe ndi umushofer ni ufite imodoka yiwanje ushaka gupibira urugendo nda complete ivyo byose ngashira ko nkafotora ni modoka mfise plaque ivyo byose nkabishirako kuvuga yuko abantu notwara hagize uwira manta wiplenya yuko yagize ikibazo twatuzi tele iyi modoka yatwaye na akayari yagishije ku reservation wayitwaye n'uyu plaque y'imodoka niyi no kuvuga yuko ibyo byose ama detail tuba tuyafise ari nk'ikintu wo kubibagiriramo tuba tuzi ati naka niwe yagutwaye wewe naho kwavuga ko bagiye ikintu tuba tuzi ko wagiye niyo modoka cyangwa utagiye niyo modoka no kuvuga yuko ubwo bu detail bwose tuba tuwufise muri Odeta hama ubogira ingorane bien sûr umva ko dushobora dufise aho dushaka kurondera
est-ce que umukiriya arashobora kubona amadeta y'umuntu aza kumutwara imbere ko afata urugendo ko bavuga ati ni imodoka yatanze niyo ninjiyemo byo kuri nta sininjiye mu itari ko umuntu ashaka gufotora imodoka itari gwiye cyangwa gufotora ibyo ngo bitari byiye hama abantu bakagenda bazi ko batwawe n'umuntu ya posinze ukumbi batwawe n'undi muntu
umva deje umuntu imbere ko batwara tuba tumunze irevuri ivyo imodoka irashobora guhinduka ibyo ntibyo birumvikana ndashobora kumva imodoka ikagira problem ngaca nduga n'indi umva aho imodoka irashobora guhinduka mugabo we ntuhinduka iwe ntuhinduka ku buryo pimport ishu twara prado twara vewit uguma uri
wose ariko mbaza ko umukiriya abona ama coordonnées y'umuntu aza kumutwara imbere
ko ego wanashaka bale change haba hariko possibility yo kuvugana ariko nomero yego no kuri application urasho no ku uri kuri poster urugendo rwawe urasho kuvuga ati ugasha ku detail ukavuga ati jewe par example murazi mwitwaje utumaske cyangwa jewe muragira iki no kuvuga yuko tutereze mfasha kuzitanga umukinyi akajan contact no umuntu afise imodoka umva ntangorane nemwe
ubereje ngira mbarize abantu bafise iPhone ko twebwe turumva ivyiza bya Odeta muga tudashobora kubi kura kono no kubi kubifungura tugiye na twebwe iri kuri Play Store mugana ngo iri kuri App Store abantu bakoresha ama iPhone kuba banze no kuba benshi banze kuba benshi bakenda nabo nyene kuresha amakoresha ya application yanyu bo bemeze guteske mu murabategura kwisha ko vuba canke mutubwira ati niwe muragura ama telefone ya Android ugira mushaje kudukoresha
oya n'ukuri bo tenyenya gatoya kuko turafise equipe ya developer. Nkuvuga yuko abantu bakora ijoro n'umurango. nkubu ukoresha intiya application urashaka kudutora ka defati application ha bimeze uko ubwo nyene tushatubikoso hama nico kibazo rero cyakoresha ama iPhone nacho nyene urumva turuko turaciga très prochainement mugasi nwatanga direct no hava mbesha muga très prochainement nabo bazobashobora kuyikoresha application atangorane yego.
Okay, nibaza ko ibintu bikenewe cyane kurushika uyu mwanya mwose ko security irakwiye iborohereza urugendo mu gusangira urugendo ufite imodoka cyangwa udafite imodoka bikorora ku deplasa hama batanze n'umuco vreme amodoka bafise maybe nimwatera imbere muzazi bwo
muco gihe tuzaba imigambi n'imyinshi muri Odeta kuko turafise ukuntu tuzokwenseramo ama functionalities menshi ego mugurumva projet yacu ko mara ya kuvatiwaje kuvatiwaje na akagusiguri ni kusangira urugendo nkuko ikivugo
cyamwongeramo taxi
ego byo tutasho kuvyongeramo ego tutasho kuvyongeramo tukozokongeramo ibintu vya livraison a domicile ibintu byinshi muga promo matwatanguye kuri kuvatiwaje
muga urugendo rwashaje rwo kubasigurira barundi cyane
oya turize
oba kuri kuramusigurira we urabona ko ari karabyumva utubaze twari duke nawe numubwiye arabitahura vraiment
ako nezeye ko bundi babitahuye kuri ni application nabonye ko hari hari abantu benshi bari interested ni application vraiment benshi kandi ibaze ko hari abantu benshi izogabanyiriza ibibazo mugaba basigaye juste ko muteresheje ni muteresheje moje kuri press store muteresheje Odeta nayo basigure ni Odeta barafise page Facebook Instagram wala igiti.
Wenye ankuwa na vini triple watu wafisa na YouTube. Nashia na YouTube.
Javre, urakati.
Ego.
Mbafisa group ya WhatsApp. 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 Ama. Ama information. Chaya mshaka kudokura. Paji ya Facebook. Mwa following. Ama. Mbafisa group ya ama update TV. Mbafisa group ya kugira ngo. Mubanda yumusa ha mukuru mpira ntseko dusangira urugendo. Dusangire urugendo bisigura ko ari nye ni modoka. Ari umukiriya mama ko murasangira urugendo.
Bacha banamenyana.
Eh, turonka nabagenzi.
Abagenzi.
Uzamukajyo. Okay, sinzi ko ari kintu mwifuza kubabwira abantu no banababajije. Amwanya ni gwan.
Ego nashago precisa. Ngo twavuze Odeta twayibuze anwe en large mugabo. Hari abantu babagikiranya ati none twikoresha gute koma ndakureke muture rutungahe dushobora gutuma ukoresha Odeta hari kintu cyambere cyitwa parrainage mu kirundi
eh aho kantu
mesha no kivuga gute mu kirundi parrainage
aho kantu parrainage barabitahura uzanye umuntu akaca akoresha application y'u telefone yawe haga ni banga huunye
ni wanga ni 5000 mu kuvuga yuko apana gukure kumuzana ngo aragize inscription
oya arakoresha arakoresha
aravoyage avoyage ku rugendo rumwe voyage mwe yogira cyo automatically 5000
yibaze n'umwe bitanu gura gusumura ku application yawe
urumva ako nakantu kakabijya twovuga urumva abantu rero nti dusamare nawe nkuko tuko tavugana curabo duha umuntu tusha du post urugendo tugira tumutwaye muri ville
ahubwo rero razi kimwe kandi rero umuntu ari hafi yanjye afite telefone ya Android ndakoresha yuyu hama nimwamuha tuzoyagabura
bo umvyo ni afere iwanyu twaye tuzoyamwa tuzoyamwa
ego rero je bidakunda ifuko ndero umuntu nzo ndapost urugendo nkoresheje application ya yiwiwe mamuza muramu izo 5 bar eh sangire ni menshi
mamu ni namahera menshi cyane
kumuntu bazanye abantu 10
waje abantu 10 mbyo numushahara wose
nakazi mwabantu nakazi ni muteshaje ya application hama muze murabaza ko bagenze ko adashaka urugendo akoresha application bitumwe telefone yawe urumvuzo baye mu parent wawe eh barabibona barabibona ko hari abantu bakoresha urugendo ashaka kuri application yawe batari wewe bacha bakwandika 5000 oduragwiza yagwiza eh
namahera menshi cyane akandi nashaka kongera ko urabona nk'ubu ku mugoro wa mabisi yarabuze ugaca usanga hajya kuri ya rebisi huzuye demire imirongo itagira kwingana wewe uri hajya urashobora gufata telefone yawe ugaca uverifya eske ko ngiye par exemple mu Kanyosha nta muntu agiye mu Kanyosha apostle urugendo gacha wigira mu mutekano ntangere oyo kuja gutonda umurongo hajya urumva ko bica byoroha
kibazo rero difference ni ya amafaranga kora business sensa umunage mukenshasha kumubwira
rega akeza kariko none bus ya sensa ukamara amasaha ne hajya ugashufata par example ukari
habwo maybe nka makartita atagirage ama bus y'igihumbi gihumbi eya ni
2000 zasha bahize igihumbi
2000 aho mucharama ni kure mucharama ni kure mukamenge haramuza gatunguru ama quartier za mutakura za kunkanga ukaja kanisha bara chapa bafisa ama taxi adu aho ndikuvuga ne wangu batagira ama taxi igihumbi igihumbi ya 2000 ko menshi baje mu kanyosha
3000
urumva na mahera menshi mugabo no precisa yuko kuri yo data umushoferi ntasha vuga ngo amahera ngo je ndikundishingira ya imodoka iharura ku birometero ubugi naho no vanga hakushika muri ville iraharura urumva amahera aguma ari munsi eh no kuvuga yuko nshobora kwibaza ngo twongo duza amahera uko dushaka oya amahera iharura ku birometero umuntu abagiye urumva nta busuma buri mu we tujanye nka gusigaho mu nzira uri hamakeye ugiye kure kandi deja amahera urayabona ukigisha kugira reservation umva ntashaka kugucamwo par après ati mpaya
eh oya ukutwesha telefone y'abandi bantu ni sawa kubera ubungira ndabona aho ngira ntangure ku bintu zo kwibwa ndabiseze
kandi hari utubijyana twinshi kuri ha rero kuri hantu kuvuga yuko washaka kuri hapa amakashi umuntu agushikanye cyangwa uvuga ati ntamahera mfise urashaka kuri hapa eko cash ayandi ma system do payment umuntu akaragerageza kuyintegramo za lumi cash mugabo promo mama urashaka no kuri hapa eko cash
narinzi ko umushofer ahembwa na Odeta o genre mu client ari ha Odeta hamwe ko bari mu muhembo mushya
oya bivana nuko umuga umuhaye umva twege ico dukora ni modoka yawe uza ni modoka yawe hanyuma ushuka umutwiruka inyuma ngo tukuri amahera bayahawe we ntu ni uhembwa kubera ni wewe uba watwaye ba client ego ingene twunguka twebwe promo mantuko turagerageza ku digitaliza iyo domain ya covoitage pour de Kenya inyungu sinyise
urumva muri ko mu bagwa gasore nko mwitangira barundi
umbo so kwitangira barundi turafise ko mutwunguka no kuvuga ni petit pourcentage shaka kuva ko ku mahera umu client aba yarishi insignifiant même ego
Okay. Nyuze havuze no menya ntavuze no tahubura ntacho kazi mu ronka dukeye ntacho.
Yego.
Muzumba muragiye. Nyine tubona hino kongera.
Ani ni numva byose byavuzwe. Ego.
Ntuze gustana ibibazo ugati yo hano bagiye ukavuga.
Oya.
Okay. Ivi yabivuze byose.
Wese na anebagiye tumutubiri gusa.
Aratwibutse tundi.
Mbo tubiri na nibagiye mbona tanza karero kabajya bo ku mirongo. Usanga batunze hajya ku mabisi ndafise utundi turore tubiri umutaxi man aricaye hajya arindira umukinnyi ata awo umukinnyi atazi yava rega yicaye hajya arashobora gupost urugendo ati je ntaza kudeye ni kuri application
umutaxi man bafise mu avantage kumbe
bien sûr urashobora kuba wicaye ukavuga ati jewe agapost urugendo ruja nko mu gihoshe aracarinda umukinnyi mu gihe atararonka umukiriya ashobora kubatwara undi muntu hama ikindi nacyo mwana bagiye gusinyara twebwe nk'ubu urashobora kugira ingorane ntuza warisha amahera yawe warisha pale ko cash ukavuga ati nafatiye wese nkigiye turagusubiza me a condition yuko muri application harimo ibintu byinshi urasinyara yuko utakigiye kuri application nyine nuko uba yuko aho amahera turayagusubiza cyangwa umushoferi agafatiye ndashobora kuba mfite imodoka mu gatondo ndayakijikanga twari twavuganye isaha yuko tugiye nka saa mbiri ndashaka guca nanirisha voyage nkavuga ati sinkigiye imodoka yanguye cyangwa bivanye n'izindi ngorane nagize aho nyine n'abantu baba bagishije reservation bwabarishe turabasubiza ni ukuvuga yuko muri Odeta
vuba bacu bagira ikibazo ko baba bapanze kuduga mu gitondo
oya izo ngorane zama zabaye ni nkuko noja kuri volcano bakambwira ati volcano yagize ikibazo nari kuduga saa mbiri ati ni murindiri ya saa sita azi ko
vya mbyara cyangwa yagira kare basi kugira ngo babe bararondira
exactement nitunda kubabwiye deke umushoferi agize annulation wewe wari kuri urugendo ushobora nka message umvuga ufata d'autres dispositions no kuba yuko byose biri clear ntangora nushobora kugira turagusubiza abafise ubwo bwa ngo nti twatwara umuntu tutazi bose tuba twafise ego
okay so biri clear ndozibaza igisigaye na hanyu gutirisha ja application ndetse cyangwa ku partage ku bagenzi bafise bafise Android hama bakagira ibyo byiza by'iyi application kuko hari ibintu biko biraza mu Burundi bitamenyera mugaba byiza biza gufasha kuronka amasolution y'abarundi abenegihugu reka dushimire abantu bimvire Odeta
ngo merci
eh kubera ko izo dufasha gose kubona batararonka ingendeshwa n'abazifise ba usanga bifuza kuza bararonka abantu babasahiriza kugitora kugitora cyo gisika kizimbye ego nete merci wakoze kuza
eh murakoze na
Yves wakoze kuza
ego nundi munsi mudutumye kutuzoza twiruka cyane
tuzatumira tugabura amafaranga
ese uti niwe bagira parrainage 5000
eh nakuye niyo dingiranjemwo niyo dingiranjemwo eh goreka tubashimye gusa na bavuze na kiganiro twizere ko mwese mukumurakira mayitgera mater sa application utakira byo just comme ça kugura kukiraba uko inkuru yari rimwe nimwe nyene yo gukoresha Odeta yo nkuru yonyere uyu munsi rero nizere ko mwamaze gutesha ama application mu telefone zanyu soit afise Android udafise Android no dire mugenza afise Android azara kwira mu pare hama amafaranga azomuha muzuyagabura niyo diri yo muze ntane kuno munsi rero murakoze cyane turabakunda cyane naho ubutaha Bye-bye. Siren Vibes TV.